cu inima. Amen.
Amen.
Hai, pune cu bucuta inima, pe capul, ia Ionas, pe Giona, Ceartauan, Frica Caciu, Tantana Vesna Văsere, Tantana Vesna Mache. Hai, spune din John, Ceartauan, Ceartaciu, Vesman, Cuciu. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the depths of the day, I called for help, and he listened to my cry." Verse number 7. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Verse number 10. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah, and to cry, let it finish.
A khongela hosi xikwembu xa yena a ri endzeni ka hlapi ekhonzweni ra mina ndzi ku vitanile we hosi kutani u ndzi hlamurile ndzi komberile ku pfuniwa ndzi ri exivandleni xa vafi kutani wena u yingisile ku rila ka mina.
Verse 7.
Loko ndzi ri kusuhi ni ku nyiketa moya wa mina, ndzi ku anakanyile, xikhongelo xa mina xi fikile eka wena, entempeleni ya wena leyo hlawuleka. Hosi xikwembu xi vulavula ni hlapi, kutani hlapi yi hlatela Yonasi eribuweni ra lwandle.
Mon tela ni igeta na kambe ispoka leno Yesu tangela ka Yonas tani Yonas ka kongela hosi xikwembu xa yena a ri endzeni ka hlapi aku ekhombyeni ra mina ndzi ku vitanile we hosi kutani u ndzi hlamurile ndzi komberile ku pfuniwa ndzi ri exivandleni xa vafi kutani wena u yingisile ku rila ka mina. Verse number 7. Loko ndzi ri kusuhi ni ku nyiketa moya wa mina ndzi ku anakanyile xikhongelo xa mina xi fikile eka wena etempeleni ya wena leyo hlawuleka. Verse number 10. Hosi xikwembu xi vulavula ni hlapi kutani hlapi yi hlatela Yonasi ebuweni ra lwandle. A hi peni xikwembu xa hina mavoko takombela mhani Pastor Roch va hi kombelela xikwembu xiku na hi kombelele mhani mfundhisi
a hi kombelele xikwembu xa matimba hinkwawo ndzina wa wena Yehovha famba u ya vulavula hi nomo wa wena famba u nga tirhisa nomo wa yena ku vulavula famba endla timbilu ta hina ti fana misava leyi noneke vito ra wena a ri hi ya nghena a timbilwini ta hina ri twala mihandzu Jehovha hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Amen.
Please have peace of ni pfumelele ni chumayela kunene loko no dyondzisana ka swona ku hela. Amen. Ku ni chumayelana swi lava loko ya hela 15 minutes hayi loko ni nhova yi va yi hlahliwini swinene. Aleluya. Ni pfumeleleni eka siku ra namuntlha ni ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi ta khongeriwa endzeni ka xiyimo. Vanhu vo tala va nga tsika ku khongela namuntlha loko mo va vutisa a va hlangani na swiyimo ende loko vo mi hlamusela xiyimo xa yena mi ta twa swi twisiseka ku va a tlheleli ndhawu vanhu vo tala lava nga yima ku endla swa xikwembu lava a va tlakula ntirho wa xikwembu ku na leswi va nga hlangana na swona va twa swi va heta matimba swi va tlhelerisa ndhaku va yima no khongela vanhu vo tala va ka hina lava va va fasta va titsona swakudya va khongela mabunu va khongela mahlekani va khongela namadyambu lava nga yima ku khongela ku na swirhalanganyi swi nga fika swi va sivela va tsandzeka ku khongela va twa ku tshika swilo swona swi antswaku ku tlula ku ya emahlweni va khongela Leixe-me chamar-se a matar o rei de Jesus.
Shoot!
Ai un metin, din acest sânt, ade, locuiește la swilo esidileni boxelela swilo lexiya hi ze hi dayela mara marhumbu ma hlapule ma swipa kuno laha hi miti mandza wa xikwembu loyi a yena yo dayeriwa 3 days hinkwayo na ku tshemba ku na hlapuliya a yi dyangi nchumu masiku lawaya yi alava ku onha leswi nga mateni va ka hina mani ku hambi mi ri teni ka xiyimo xexo mi hlayisekile.
Maria da Paz, que ele se quer, me dá de sumir.
Vamos a meter un poco, me pido a contar, ya fui malo a entender. xiyimo xexo van'wana va n'wina ku na swin'wana swi lavaka timali hi xihatla a mi swi tivi na kuna loko n'wi ya kulope mi ta tlherisisa kwini hikuva a ku na mali leyi nghenaka a vutomini bya n'wina ni ri khongelani mi ri leni ka xiyimo xexo khongelani khongelani van'wana mi kamberiwini hi madokodela va kuma swin'wana leswi na swi holi u ta hanya na swona vutomi hinkwabyo khongela u ri leni ka xiyimo xexo xikwembu xako rava va vuxi khale ya mirasa a hi siku leti ku khongela kwaka eka kona khongela ri leni ka xiyimo xexo loko yona sangamiyelangi andzeni ka hlapi xikhongelo xa yena xi za xi rekhodiwa a bibeleni ivivelexini a kambiyelangi yonasi a hi khongeleni rikwembu ta hina kwala eka kona xikwembu xi lulamile xikwezimini Almighty God, we come before you. Push away the enemy. Push away the ghosts of the Push away the ghosts of the dark. Jump from the mountain. We're not seeing. Don't know where we're going. Mark our land of security. In foolish words, I'm a diva. In the power of my shadow. Khongela a ku le ku heteleni ka xiyimo ni vulavula tintswalo ta wena ni vulavula ku swi kota ka wena ravavavava vaxenderesika thank you Jesus u lulamile papa kwezimini hosi ya matimba ku na vana va wena lava khelaka kuzilinekali xiyimo hinkwaswo leswi a swi ta vingile swa vatsata va boxekela Aumenta a tua vida, ó.
Zulu